Sinibingelele-ke babukeli be-Ezoni TV kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mabonakude njengamanje sikhona la endaweni yasemnambithi la bekwenzeka khona indumezulu yomgubho la umhlaba uhlangene School of African Medicine akade begubha noma be-celebrator u-25 years ibaba khona lokubingelelayo-ke umshengu hlala bemzongela bethalibambele ungashona umafavuko njengenyengelezi insizo baye bayimemeza bonke bathi gubhula intaba mhlophe enkosi yamagagu angihambi ngedwa nginobaba lana uprofesa umhayise uzosithatha nje asibeke esithi qaphuqaphu ngesikole umhlaba uhlangene baba uprofesa sikubingelele sikwamukele.
Ngiyabingelela baba umshengu lokubingelelayo umhayise uprof uhlatshwayo ungele muthi ungele bogama umgogodlana usiyendane nosondoza udidi livume uwayebanani kosala ziphunza unhlanhlanhla ngomasengelom eveni uhlanga ahlalwa zinyoni kodwa hlalwa amazinyana amasakabula umntu otshothele umuntu ebemnyanga endaba umkhonta ungena umnyanga ovalwanga mvalwa kodwa uvala mgqona amakhanda amadoda. Ngiyakubingelela baba.
Sibonge kakhulu baba Professor Umhayise. Mhlawumbe baba osukwini lanamhlanje kungumhla ka 2 osukwini lanamhlanje ungathini nje mhlawumbe kwenzakalani la kwisikole umhlaba uhlangene?
Lolu usuku olube intokozo enkulu kumina ukuthi nami lengifice ngikhona ngiphila lapho isikole umhlaba uhlangene School of African Medicine collaboration with ISTP oku International School of Theology and Project internationally ubugubha khona iminyaka engamashumi amabili nanhlanu 25 years waba khona umhlaba uhlangene usungulwe ngo-1996 usungulwa uyinhlangano yabelaphi bendabuko okwathi-ke ngonyaka ka-2016 wasu-aplayela accreditation ku-ISTP ukuthi-ke uguqulwe ube yisikole ngenhlanhla-ke ubaba uprofesa uPW Matlotlo wasimukela-ke isicelo sika-CS Shabalala okungiyena owurector ne-founder yesikole okungubaba owasala kubantu ababesungule lesi sikhungo siseo-association ngonyaka ka-1996. Namhlanje-ke besigubha-ke iminyaka engamashumi amabili nanhlanu isikole sikhona sisebenza ngoba siyisikole esisebenza ngokusezingeni isikole esiyi-university kahle-kahle esingeyona i-college siyi-university ngoba sikhipha wonke ama-qualifications kusukela kwi-recognition kuya kwi-diploma, i-masters, i-doctorate, even i-PhD, i-doctor of philosophy siyayikhipha. Kuningi-ke esikwenzayo. Namhlanje-ke besigubha lokho sibungaza lolu suku ngoba usikole umhlaba uhlangene sasungulwa. Umhlaba uhlangene usewumhlaba uhlangene herbalist Pty Limited wasungulwa ngomhla ka-30 September. Into-ke eyenze ukuthi-ke mhlawumbe lolu suku lungagujwa ngomhla ka-30 ukuthi umhla ka-30 wawuphakathi nesonto. Sabe-ke sesiqopha-ke lolu suku lwanamhlanje-ke ukuthi-ke lugujwe namhlanje-ke lolu suku leminyaka engamashumi amabili nanhlanu.
Siyabonga kakhulu baba. Uyayizwela ke nje embukeli we-Ezone TV ukuthi umhlaba uhlangene waqalaphi, waqala uyi-organization kodwa manje sewuyi-university uqobo lwayo. Mhlawumbe baba Professor Umhayise, wena nje siqu sakho mingaki iminyaka ukhona kumhlaba uhlangene?
Mina kumhlaba uhlangene ngifike ngo-2003. Kodwa ukwazi wami ngiwaze ngo-2002 kuthe ngo-2003 ngabe-ke sengisondela-ke eduze kaba Bushabalala besasebenzela lapha ku-Forbes Street. Ngakwazi isitifiketi sami nje sokuqala ngasithola ngo-2003. Kwakusatholakala iy'tifiketi ezi-blue ezayisabhalwa ngesandla zisethifaywe lapha e-police station yakhona la eMnambithi ukuthi usunikezwe isitifiketi. Kwakuse-association ngalezo sikhathi. Uma singabala-ke kusho ukuthi ngo-2013 bengenza u-10 years 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ngino 18 years ngikhona kumhlaba uhlangene.
Uyayizwela ke nje mbukeli mhlawumbe baba uprofesa Umhayise seloko nje wangena kumhlaba uhlangene noma ungakangeni khona mawuqhathanisa impilo yakho ungakangeni khona noma sowungenile khona ikuphi nje ongathi hayi cha ngathi ngingaba la kumhlaba uhlangene kwashintsha kwaba u-1 no-2 no-3?
Ngenhlanhla enkulu noma zikhona ezinye iy'ngxenye engaya kuzona ukuthi angizange ngihlale ngizinze kuzo. Ngingasho nje ngithi impilo yami emveni kokuthatha umsebenzi wethonga noma umsebenzi wobunyanga impilo yami mina iphelele nje la kumhlaba uhlangene ngikhulele kuye ngoba mina umsebenzi ngiqala ukwenza ngonyaka 1997 ngiqala ukwenza umsebenzi wabantu abadala ngakhula kuthe ngonyaka 2005 ngabe sengigida kodwa ngimukela ikhwama ngokuphelele uma ungabheka ke ngithenga wamukela ngokugcwele umsebenzi bengivele sengikhona kumhlabhlangene ngoba kumhlabhlangene ngifike ngo nyaka ka 2003 engikufundileke nje kumhlabhlangene ukuthi okokuqala kukhona iqiniso okwesibili baqhuquzela ukuyiphatha ngendlela eseqophelweni eliphezulu futhi baqhuquzela ukuthi sisebenze ngeqiniso baqhuquzela inhlanzeko futhi ke benza ukuthi zonke izinto zakho zibe semgangathweni ngoba njoba ngumelaphi nje waseAfrika angisabi lutho ngisezingeni nje elilinganayo futhi nelingaphezulu kodokotela laba balapha ngokwasentshonalanga ngoba asikho isicuce engingakwazi ukusikhipha ngiyakwazi ukunikeza umuntu imedical certificate uma ngabe kungukuthi umuntu osebenzayo noma ngabe ingane mhlawumbe ibikade ihlele ekhaya ngezathu ezithize bilashwa ngokwesintu ngiyakwazi ukuyenzela incwadi ifike iproduce esikolweni ngiyakwazi ukuthi futhi referral letter ukurefer umuntu mangimsusa ke mingibona ukuthi sifo sidinga yobona udokotela wasentshonalanga ngiyakwazi ukwenza incwadi ngihamba ayesibhedlela ngisiyawenza siyawavula ngisho amafile njengamanje umuntu useba nefile uma efika ezokwelashwa uba nefile lapho sigcina khona yonke imininingwane yakhe ngokwe diagnosis izifo esiyibonile kuyena sikwazi ukugcina konke lokho ukuze mangabe sebuya sikwazi ukubheka ukuthi siqale phi sagcina phi nokumelapha kufanele siqhubeke kanjani so nje umhlabhlangene ngiyawujabulela kakhulu ngoba unginike lonke ilungelo lokuthi ngibe udokotela ngokuyiqhenya nangokuyigqaja ngaphezulu kwalokho ebengikade ngikona ngokomsebenzi engawunika ubaba mkhulu futhi umhlabhlangene engikubongayo kuwona awuyidayisi certificate into oyenzayo umhlabhlangene uyafundisa ngoba sinalento okuthiwa iRPL njengoba ubona la kuyilokhu ngane kuyibhena yethu sineRPL RPL it's a recognition of proud learning whereby sibheka umuntu ngisho ongayanga esikolweni ngoba umsebenzi wethonga awubheki ukuthi uyile esikolweni awubheki ukuthi ufunde kanganani mase ufikile ufikile ingakho uhlasela ngisho isifundisi uhlashela ngisho umfundisi ngisho uthisha mase befikile abantu abadala bayafika thina into esiyenzayo sithatha umuntu osethwasile siwumhlabhlangene simbheka ukuthi umsebenzi wakho wenze kanjani so nje kumhlabhlangene ngizuze izinto eziningi kakhulu futhi ngibona ukuthi ngisazozuza okukhulu kakhulu ngoba sikhipha ngisho i-certificate zama pharmacy i-pharmacy nje enye engira nayo isemthethweni ngendlela efanele akukho engishoda ngako angisabilutha ngizenye ezingalutho nje ilokho engikubonga kumhlabhlangene whereby ngeke ke ngifune ukumqhathanisa namanye ama institution ngoba kuzoba sengazathi ngiyaxeka kodwa nje ngizokusho ukuthi mina umhlabhlangene ungisize kakhulu ngoba angisabi ngifikelwa isiguli noma ngabe ngithi asindlulele esibhedlela angisho ngomlomo ngibhala incwadi ngisho futhi ukuthi abamenze ini nani bese bambuyise kimi yilokho enguzuzile kwakhulu kumhlabhlangene
uyayizwela ke mbukele lapha ekhaya kusho kona ukuthi umhlabuhlangene School of African Medicine uthe uma ngabe ufika washintsha wafika noshintsho wafika nalento okuthiwa iprofessionalism kube laphi bendabuko mhlawumbe Professor Mhayise ungathini kumelaphi nje osekhaya uthi hayi mina ngathwasa umuthi ngiyawazi kodwa uthola ukuthi akakayi esikoleni eyofunda eyothola le professionalism le enayithola eyothola lezi certificate lezi enayithola mhlawu ungathini kumuntu onjalo nje
kubaluleke kakhulu ngoba phela kulesikhathi esiphila kuso zonke izinto seyibhalwa phansi soke futhi yonke into idinga ubufakazi yonke into futhi esikhathini esiphila kuso njengoba izwe selabuyela kubantu abamnyama yonke into isisebenza ngomthetho njengoba abasentshonalanga bakwazi ukuthi mangabe begqugquzela ukulapha kwabo kwasentshonalanga babe sebana lento okuthiwa ama records nathi izwe mangabe sekhamba ngonyaka 1994 selibuya liza kuthina kwathi ngonyaka 1996 kwase kuba nomthetho sisekelo ophasiswayo ngokusemthethweni okungukuthi na osuzobusa lelizwe nokwelapha ke kwesinto azange kushiywe ngaphandle kwaba neclose ekhuluma ngakho ukwelapha kwesintu soke ngaleyo ndlela ngithi wonke umuntu ongomelaphi nje akasondele eduzane akwazi ukuthi abe nayo yonke into ezomvikela ngoba siyavuma yebo umsebenzi womkhulu singena ebusuku silele usithumelela usithumela khona kodwa mawusuqedile kuko konke fanele uthole icucu lokho kusiza kuphi na njengamanje thina siyakwazi ukulapha ngisho umuntu othakana u cash une medical aid uyakwazi umuntu ukuthi naye fika sithatha imedical aid yakhe siyicheke sibheke ukuthi ngabe imedical aid yakhe idonsa yombili yini imali ngoba imedical aid kufanele idonse imali yokulashwa ngokwe western iphinde idonse imali yokulashwa ngokwesintu uma ngabe sibonte esikhwameni sakhe ikhona leyo mali yokuthalashwa ngokwesintu sibe sesimlapha umuntu bese sesenza iapplication kwi medical aid yakhe ayijoinile abe siyakwazi ukuthi isikhokhela
Hayi uyizweleke mbukeli lapha ekhaya. Siyabonga kakhulu baba uprofessor. Sithi nje ngathi umhlabuhlangene ungakhula njalo uqhubekele njalo phambili. Siyabonga.
Nani eningabacosheli nabantu abakwazi ukuqhakaziswa izinto ezenziwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele. Sicela ukuthi nikhule ningabi mathintanyawo noma nibe madolonzima ekusondelene ezintweni ezinhle ezenziwayo. Ngoba ngenkathi izinto esizenzayo zivela zizoba umlando ozogcinwa oyobonwa izizukulwane ngezizukulwane. Ezinye zezinto lezenisebenzisayo uqhakaxhaka lo benisebenzisayo okuyibona obusilekelelayo ekutheni kokuthi zonke izinto esizenzayo zigcineke zibe semlandweni abese futhi zibe into ephilile. Ngiyabonga kakhulu baba uMshengu.
Bekuyena lo ebesikhuluma naye uprofessor umhayise udean faculty wesikole umhlabuhlangene, which is a school of African medicine. Njengamanje bakhona abanye amalunga kumhlabuhlangene esizazowathola sikhulume nawo esithathe sibeke sizwe ukuthi ngabe baziswa benjani kumhlabuhlangene, sizwe nje nabantu akade bekhona ke la kwi-celebration ka 25 years kubungazwa ukuthi umhlabuhlangene ukhona namanje usasekhona uyozube khona kuze kube phakade. Ukhona umhlabuhlangene ukhonela wena lapha ekhaya, ngakumbe mhlawumbe umelaphi wesintu kodwa awugogodile awuna certificate, sondela kumhlabuhlangene. Ungasabi futhi ukuthi hayi mina mhlawumbe angizange ngifunde, angizange ngifike mhlawumbe kwa matric. Sondela kwamhlabuhlangene ngoba umhlabuhlangene uqeqesha abelaphi. Kuyaziwa ukuthi abelaphi ukuhlaselwa amathongo, ukuhlaselwa idlozi, ukungenwa idlozi likufundise imithi. Akudingi ukuthi mhlawumbe uze ube umuntu ngoba naku usufundile so unjani njani. Umhlabuhlangene uyaku understand konke lokho. Sondela ke kumhlabuhlangene bekusiza.
Uthini ushone?
Mina.
Awusayifundi ngani kana? Sisile.
Sibisileke nje embukeli weZone TV ukuthi bakhona abanye sizobathola khona la akade bekhona la ku-celebrate wa 25 years kumhlabuhlangene okuyi-School of African Medicine. Njengamanje nginosisi lana uzositshela ukuthi ngabe ungubani. Sisiwami ngikwamukele kwiZone TV, ngikubingelele, ngicela ungiphe igama nasibonga.
Ngiyanibukela, ngiyanibingelela nami babukeli. Igama lami nguNomthandazo ngwakaZulu, ngisuka eNewcastle phansi kwesigodlo amandlula amahle.
Oh, okay, phansi kwesigodlo amandlula amahle. Mhlawumbe nje sisiwami njengoba usukele eNewcastle, yini oyifundile la, osoyifundile nje mhlawumbe kumhlabuhlangene?
Ngifunde kakhulu la kumhlabuhlangene. Ngifunde ukuthi uma uyisangoma uba needs, uyayithanda, uthanda isigodlo sakho. Even abantu abeza kuwe, kumele umuntu meza kuwe eze athembe ukuthi lento azoyenza kuwe uzolapheka. Ukugula whatever anakho uza kuwe athembe ukuthi uzolapheka. And sifundisiwe nangendlela yokuphatha umuntu. Njengoba nje sesingodokotela aba-recognize, kusho ukuthi nathi kumele sifunde indlela yokuphatha umuntu. Indumba yakho kumele ibe kanjani, ibe clean kanjani, indlela yoku-address umuntu.
Kuyezwakala kusho kona ukuthi kuningi kakhulu esenikufundile kumhlabuhlangene. Mhlawumbe nje ungathini kubantu mhlawumbe noma kubelaphi abangakakholelwa ukuthi kumele behambe beyofunda mhlawumbe bebe ne-certificate?
Engakusho kuba kubelaphi ukuthi abaqine beze bajoyine umhlabuhlangene bezofunda. Ngoba ukuba isangoma esingafundile izangoma zakudala, ukuba inyanga engafundile inyanga yakudala, dala kwakuzwa ukuthi isangoma usibona ngamabhayi. Uyabona nje nawe ukuthi siyaphuma ekudlaleni. Ibhayi into yokusebenza, akusinto yokuhamba emgaqweni. Asingabiki izangoma ezingcolile, ingagezi, asibe bahle siyithande, sithande umsebenzi wethu. Since sibona ukuthi baningi kanjani abantu abayizangoma manje.
Wakhuluma kamnandi-ke usisimbukelo weZone TV. Njengoba nje ubonela nami ngigezile ngimuhle, unyanga naye nje usisi ngiyazi ukuthi akanalo ulwazi lokuthi hayi udokotela lokukhuluma naye inyanga leyakhuluma naye. Sesiyageza manje, ehe, nesiklini njengamanje sithanda indumba. Mhlambe sesiwamja wakho nje okuphetha.
Ngasho ngithi ongakajoyini akeze, umnyango ivuliwe ezofunda azoba udokotela osemthethweni. Ngiyabonga.
manje ngime nobabake uzosichazela ukuthi ngabe yena ungubani usukapi mhlambe uqale nini ukwazi ngomhlaba uhlangene baba sikubingelele sikwamukele kwezone TV
yebo sawona nami ngiyabingelela ngibingelela umphakathi onkana olalele njengamanje mina ngu Dr. Archbishop SJ Sithole wakhona la eMnambithi endaweni okuthiwa ke kuse Stateville eMbulwana umhlabhlangene lo ngiqale ukwazi eminyakeni o5 endlule ngokudibana kwami ke no professor uSishabalala wangixoxela nje ngawo ikakhulukazi ke size sazo graduate ke kulesikolo lesi ke ikakhulukazi ke umhlabhlangene lo usebenza kakhulu ekutheni ke uthuthukise ikakhulukazi ke abalaphi bendabuko ubafundise nangamakhono okulapha nangokusithoba nangokusithiba nangokwenza kahle kungaqoleki abantu uma ngabe belashwa usebenza kakhulu impela lapho yiloko nje engingakusho ikakhulukazi ngomhlabhlangene
ngiyezwakala kuzwakala kahle kakhulu baba mhlawumbe nje baba kule minyaka le emhlanu ukukhona kumhlaba uhlangene ungathi yini eshintshile empilweni yakho
ikakhulukazi ke okushintshayo empilweni yomuntu uma ngabe ethola ulwazi ikakhulukazi njengami ukushintsha impilo yami yashintsha ngokuthi ke ngibe nolwazi ngazi ukuthi uma ngabe ngiwumholi kokanye uma ngabe umuntu ehumela phendabuko kufanele asiphathe kanjani ikakhulukazi ke akufanele ube umuntu ke oba nolaka ekwenzeni izinto kufanele ngaso sonke isikhathi ubahloniphe abantu abeze kuwena bazodinga usizo nabantu baholayo ufanele ke ukwazi ukuthi ke ubahloniphe nabo ungasikhukhumeza kubaleke kakhulu akufuneki ukuthi usikhukhumeze uma ngabe umholi akufuneki futhi ukuthi uma ngabe ume lapho endabuko usikhukhumeze kodwa kabantu okufanele baphamise igama lakho yilabantu obasizayo
Cha kuzwakala kahle kakhulu baba. Mhlawumbe baba abelaphi bendabuko bakhona baningi emhlabeni abanye kugcina kuvela ukuthi ngempela bekungabona abelaphi bendabuko kodwa bekuwabantu nje abazigangelayo besebenzise igama lokulapha ngokwendabuko. Mhlawumbe ungathini lapho?
No, into ekhona kukhona lento okuthiwa ubizo noma ukungenwa. Abanye abantu ke abangenwanga yiba bangenile yingakho ke ubona la khona ozothola khona ukuthi ke kunabalaphi asebande kakhulu ababiza ngokuthi babalaphi wendabuko abakwazi ukuhamba banyamalale ukuze babuye bezolapha not ngoba kuyisiphiwo yibona abangene ekutheni babe abalaphi bendabuko akusikona okwangena kubo yiba bangena kona
cha kuzokala kahle kakhulu baba mhlambe nje amazwi akho okuphetha ungathini
amazwi ami nje okuphetha ngingasho kakhulu ukuthi ngiyafisa ukuthi uma ngabe umuntu akwazi ukungenwa kwangenwa abadala makaqikelele ukuthi ke akwenzayo uyakwenzisisa futhi ke uma ngabe umuntu engakwazi ukwenza into akangayiforce akandlulisele kwabanye abakwazi ukwenza leyo nto angabi nomona ngoba ebona imali cha akakudlulise akudlulisele nakwabanye ukuthi cha mina lokho angikwazi ngoba enye into elimazayo ukuze abalaphi bendabuko bangathembeki ukuthi ke umuntu uthi noma into engayazi afuna ukuyenza ngenkani yiloko nje mhlambe engingakwazi ukuthi ke ngicizelele ukuthi ke cha ngiyacela ukuthi abalaphi bendabuko uma ngabe besebenza abantu abasebenze ngokuzimisela bangaqambi amanga bakwazi ukuthi uma ngabe into imhlula asho ukuthi cha mina le ngengikwazi ukuyenza awudlule uye kubani engineshoyo ukuthi angakusiza kuloko
wakhuluma kamnandi ubaba uDr. Sithole lo wesinaye njengamanje umbukelo wezone TV wakhona la eMnambithi uthi abelaphi uma ngabe wazi ukuthi into awukwazi ukuyenza mdlulisele lidlulisele ipatient kwenye indawo la nizothola khona usizo ngiye ngikhumbuleke uProfessor Mhayise mangabe ethi baye befike bese bakhombe kwezinye indawo ethi cha mina ngisemncane kulokhu kodwa uke uyozama lapha yana bese abantu beyaphoxeka kanti empeleni kuwukusizakala kwakona lokho ukuthi umuntu akutshela iqiniso bese ekusa abanye abantu mhlawumbe acabanga ukuthi bengakusiza mhlawumbe baba nje usikhumbuze ukuthi ubaba utholakala laphi utholakala kanjani
mina ngi Tholakala endaweni okuthiwa kusembulwane. Inamba yami ke engitholakala kuyo 0721858949. 0721858949.
Siyabonga kakhulu.
Danke, ngiyabonga na.
Njengamanje ke sinobaba naye ozosichazela ukuthi ngabe ubaba ungubani wakuphi. Mhlawumbe baba ngaphandle kokumosha isikhathi sikubingelele sikwamukele, ngabe ubaba ubani?
Mina ngudokotela uvilakazi, ngisuka endaweni yaseGlenco.
All the way from Glenco to NKR eMnambithi, uDr Vilakazi. Mhlawumbe baba singakanani isikhathi ukhona kumhlaba uhlangene?
Iminyaka senginyeminyaka eyisithupha ngikhona kumhlaba uhlangene School of African Medicine.
Kuzwakala kahle kakhulu. Mhlawumbe nje ubaba uDr Vilakazi, ngiyibuzela nje baba, ngiyibuzela ubaba, mhlawumbe uyinyanga noma mhlawumbe ubaba uyabhula futhi khamba kanjani?
Ngiyawasebenzisa impela amakhambi, ngiyinyanga impela. Ukhokho wami uMkhosana kuyena engathatha iy'khwama zakhe. Mina igama lami-ke lasemakhosini ngudabula mafu. Futhi-ke ngikhulekela abantu futhi njengoba ngiyimana phambi kwebandla, futhi ngiwu-Archbishop futhi ebandleni le-Abraham Apostolic Christian Church in Zion.
Cha, uyayizwela-ke embukeli we-Ezweni TV ukuthi mkhulu ngempela ubaba umsebenzi akawenzayo. Mhlawumbe baba ungathini kumuntu naye othi mangabe ehamba, noma nje ngiqale la, mhlawumbe ubaba ezezongena kulo msebenzi kakhulukazi kulo wokulapha, kakhulukazi kulo wamathambo, usamngena nje umsebenzi naye engakazi ukuthi unalesiphiwo, mhlawumbe ubaba engasikhumbuza kancane nje ukuthi iziphi impawu ezaba khona?
Lo msebenzi ngingachaza ukuthi uyisiphiwo, awuzithatheli wona kodwa uyanikezwa. Njengoba unikezwa amathonga akini. Unikezwe nawo uNkulunkulu, uyambulelwa ebusuku ulele. Ngoba kuyahlukahlukana ukuthi inhlobolini ledloze lingenayo, ngoba kukhona umndawo, kube khona imdiki, bese kuba khona ke ubunyanga, bese kuba khona ubungoma, kube khona ubuthandazi. Kuya ngokuthi ke yini efike kuqala, ubuthandazi nezikhwama. Kodwa ke futhi ke egcineni kuyahambisana konke lokho, ngoba njoba ngisho ukuthi ngenza ngiyelapha ngokwendabuko, ngiphinde ngikhulekele futhi abantu, ngibathandazele futhi baphile, ngoba kuyisiphiwe ngisinikeza uNkulunkulu. NgokweBhayibheli mawufunda uJohn chapter 1 verse 1 elithi iBhayibheli eqaleni wayekhona enguNkulunkulu, ekuNkulunkulu, enoNkulunkulu, elithi konke okudaliweyo kwavelwa ngaye. Ngamanye amagama ngisho indalo yonke nezihlahla zonke zavela kuye uNkulunkulu, wasethi masiphile kuzo izihlahla. Yizo-ke lezi-ke namanje esisaphila kuzo, siphilisa abantu ngazo.
Kuzwakala kahle kakhulu baba. Mhlawumbe baba sowuchazile ukuthi kumhlaba uhlangene School of African Medicine ungene khona sowuneminyaka eyisithupha ukhona. Mhlawumbe ke umsebenzi lo wokulapha, umsebenzi lo wokusiza abantu mingaki iminyaka ukuwo?
Hey, lo msebenzi uNkulunkulu nethonga bangipha wona ngonyaka ka-2005. Ngithi iminyaka manje esenginayo ngithi cishe eyishumi nesithupha mangingaphosisi ngenza lo msebenzi, futhi abantu bayaphila nje ngokusizwa uye uNkulunkulu nayilo futhi ithonga.
Mhlawumbe nje baba usaqala ukungena mhlawumbe kulo msebenzi, mhlawumbe useneminyaka emibili noma usenonyaka owodwa noma emithathu, abantu nje mhlawumbe endaweni babekwamukela kanjani?
Omakhelwane bami siyaphilisana-ke kakhulu nabo, nomphakathi nje impela siyaphilisana. Kuyasiza-ke ukuyiphatha kahle mangabe unikezwe umsebenzi onjengalo, ukuthi-ke uzazi ukuthi ubani, uzihloniphe wena kuqala, ebese uhlonipha umsebenzi unikeziwe, bese uhlonipha abantu futhi ophila nabo nophila phakathi kwabo, nabantu futhi obasebenzayo, futhi umuntu umlalele ukuthi uthini nenkinga yakhe. Ngaloko nje abantu bayangihlonipha kakhulu futhi bayangithobela. Lo ngaqala ukwenza nje lo msebenzi, abantu impela nje bayangithobela futhi bayangihlonipha kakhulu, ngoba nami ngiyabahlonipha futhi umuntu mangabe esefikile nenkinga yakhe.
Kuzwakala kahle kakhulu baba. Dr. Vilakazi esixoxa naye njengamanje. Mhlawumbe nje dokotela, mangabe kukhona mhlawumbe abafisa ukuxhumana nawe, kuye kwenzeke kanjani? Utholakala lapho dokotela, kuxhumaneka kanjani naye?
Inamba yami ke 082-2641-335. Ngicela ukuyiphinda, 082-2641-335. Umuntu ke uyangifonela sixhumane asho ukuthi ke ufisa ukuthi ke sibonane kanjani. Ngisebenza ke 24/7, anginasikhathi sokuphumula. Umuntu nje mayesho ukuthi ucela ukufika nini, ngiyamenzela isikhathi sibonane naye afike ngidile ngaye size siqede futhi umuntu ukuthi ke athokoze. Kanti futhi ke na over the phone ke ngiyangibasiza abantu ngokusizwa uNkulunkulu, nalo ke idlozi ngibahlolele ke abantu ke over the phone. Umuntu nje afake nje ama 3 minutes bese yangifonela ke bese sihlala phe kwendaba ke eze umuntu nje esezothola ukusizakala, kodwa ke sesimhlahlubele ocingweni.
Hayi ke kuyezwakala, uyayizola ke mbukelo ezoni TV. Sibonga kakhulu Dr. Vilakazi.
Ngiyabonga kakhulu nami baba, uNkulunkulu akubusise.
Bekuyena ke uDr. Vilakazi lo ebesinaye ke njengamanje. Sikhona ke la endaweni yaseMnambithi, eMnambithi Town Hall ehe, Town Hall yakhona la eMnambithi, banye bathi ise 150, banye bathi kwele Diamond, cha bekumnandi ke nje kudelile, abelaphi bendabuko bekhona bephelele, odokotela, oprofessor bekhona, nabezenkolo, abaholi bezenkolo kade bekhona, kumnandi nje kudelile khona la eMnambithi. Thina ke siyezoni TV, uMshengu ke lona uDokotela uMawelawela uMshengu ogibela isihlahla somdlebe uhlala bamsongela bethalibambe lingashona umafavuke njengenyengelezi insizwa abanye bememeza bonke bathi khuphuka into abamhlophe inkosi yamagagu. Umfo kaMshengu ogibela isihlahla somdlebe uthi angithini ifene bayifaka amashoba ngakubo bayithosa umqhele emazweni ogibela ingozi ngifunga ubaba omkhulu umpika siphela umkhonto wamabutho phana bashimane uyena njalo umkitazo sitombi ngamashiya sikhophozela zobe phansi ngonyawo amajase greater unamcela uthande ngafakaza hayi ukuthi mhlaumpe kanjani kusayisona isikhuni somlilo esivuthayo esabasela sodwa emangwaneni kwahlongwane sesithi nje khumu.
Is it a good thing?